hankali. Jama'a kamar da ake gani bayan wucewar saka ba ga kungiyoyi na talmidiyar ta kasar Zuru wanda ke girma commission.